santeri wa komine Nyamurenza haragirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bw'umunyagihugu Claverus Ndayigaya yishwe ahava araturigwa ahambwa nabiwe batahari ivyo bikaba bishingwa ahabona na Pacifique nini nahazwe aharanira agateka kazi na muntu. Kuri wa mbere niho hatangura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira ibihumbi 2022 ariko abanyeshure hamwe hamwe bakaba batakiriwe kubera batari bafite ivyemeza ko bapimwe umugera wa corona. Mu ntara ya Cibitoke bwayi naho havugwa abantu barenga 10 banduye ikiza cya corona mu gihe bari mu kigandaro. Aya makuru mugira muyashikirizwe na jewe Diane Nkurunziza mukanyi sase idonedo ryayo ntimuje kure.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru, duhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Umuryango witwa Theoneste ambaza umutima aratewe amakenga anuku wabo hamaze iminsi hafi kwezi atawuzi irengero ryiwe. Theoneste mbaza umutima yabakumugwa mukuru w'intara ya Muyinga yabuzwe irengero kuva mu mpera z'ukwezi kwa munani, bikavugwa ko yafashwe n'ujejwe iperereza aho mu ntara ya Muyinga. Umuryango wiwe usaba ko uwo menyesha uwabo ahafungiwe. Ido Nido na Josine Kazi.
Uwo mugabo Theoneste mbaza umutima yahagaritswe n'umwigisha wo ku ishure shingiro rya Nyamarumba mu buyobozi bw'indero bwa komine ya Muyinga. Yahagaritswe n'umugwi urimwo abakozi b'iperereza bari kumwe n'imbonerakure hari ku igenekerezo rya 24 Nyandagaro guheze nk'uko amakuru dukura mu muryango wiwe avyemeza.
Yatanguye yumva abantu basaba nimero ziwe harimwo n'imbonerakure nyarundi mupoli aramutelefona. Aramubarira amurira ngo bukeye umukeneye wewe ntiyagiye bukeye ngo amubarire. Hanyuma ku wa gatatu itariki 2022 ata kuko asanzwe afite akamoto akoresha ikimoto aravuye bukazi atwaye umuntu aturabona inyuma yiwe imoto imukurikiye. Baramuhagarika amubaza ati wewe uri naka izina atoya ati none zanakaranga muntu ata aramuha ubwo tugende. Baramubaza n'irindi zina ry'undi muntu w'umutare w'umwigisha avuga ati nta wenzi atahaza imodoka ya dokumentasiyo atarurira.
Ayo makuru abandanya yemeza ko amaze gufatwa yajanywe gufungirwa mu gashoki k'igipolisi muri iyo ntara. Kuva ico gihe akaba atawurasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe ugasaba ko womenyeshwa aho uwabo afungiwe.
Kuwakane mu gitondo baramubaza kumwumviriza wewe bamugumizayo amugumizeyo ari umupolisi yose yagenda barira sosirere ati ari umufungwa basigaze batobora ngo bumvirize aza kumuraba acaramubaza none wewe ufungiwe ati jewe n'ukuri nabonye bamfata nta kintu na kimwe nzu niyagiye subirayo arasubirayo kugera n'izisaha nta n'ijwi ryiwe ndasubira kumva.
Uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutashoboye kuronka kuri telefone Lievan Tuyishemeze arongoye iperereza muri iyo ntara ari nawe adomwa ku rutoke ku bijanye n'inyuruzwa rya Theoneste mbaza umutima.
Mu makuru ajyanye n'agateka kazi na muntu kandi Claverus Ndayigaya yishwe ubwo agasinyaguro uwo mutama wo ku mutumba Mushonge komine Nyamurenza intara ya Ngozi yicishijwe amahiri araturigwa yongera ahambwa abiwe atariho bari hari itariki zine z'uku kwezi. Ivyo vyashizwe ahabona na Pacifique nini nahazwe arwanira agateka kazi na muntu akaba n'umukuru w'ishirahamwe Focode aranegura n'ingene uburongoye komine Nyamurenza yagize uruhara mu iyicwa ry'uwo mutama w'imyaka 75 yishwe yagirizwa ubuyobozi. Pacifique nini nahazwe arongoye Focode
ariwe yaroze desiderata n'ishimwe mu mwanya wa mbere igihe hari yageze nko kumushingura aramutegeka kwinjira muri morgue abaramugaranirayo bamuteka ko aza gusohoka ari uko asubije ubuzima icyo kiziga. Ibyo ntibyashoboka mu nyuma binaniranye bamubwira ko yewe nyateza kwikorera ikiziga akagitwara ku ruhafu ariko navyo nyine ntibyari bidashoboka ku mutama w'imyaka 75. Inyuma yaho mutama Claverus Ndayigaya n'umukenyezi biwe barapfunzwe.
Pacifique nini nahazwe abandanya yerekana ko ivy'uyo musanteri yakoze vyotuma ashiga imbere y'ubutungane akanabihanirwa.
Tariki zine nyakanga musitanteri we nyene ubwiwe yasohora mu gasho wa mutama amusohora atana kimwe avuganye n'umwopeji yari yamupfunze yari afite dossier acagenda mujanye ngo hari ko hakoregwa ibikogwa rusangi aho bita kujya Kigali hanyuma umutama ratakamba aranavuga yuko afise amafaranga ati jewe singahamba ni mushikane iwanje bidashobotse naho musubize mugasho kuko yarabona ko ashobora kumererwa nabi mushitane ati nagushikanye nta bindi amusigaho abagabo batandatu bari mu bariko barakorera ngaho rero niko kucafata uwo mutama bamujana aho ku musozi wa Mushonge abariho bamwikira bongera baramuturira baramuhamba abiwe batabona muri kino kiringo umujyango waratabaje abarongoye igipolisi mu ntara baraheza barafata abagabo batandatu mugabe igiteye amakenga nuko mushitanteri we atari ko arakurikiranwa ku ruhara yagize muri ugo rupfu kandi biboneka ko ari mu bari bemeza ibintu by'ibintazi bitagira icyemezo urabye nyifato zose yagiye aragira biboneka ko yarazi ibiza gushikira uwo mutama mu bintu byo byihuta nuko mushitanteri we nyene yokurikiranwa nko washyigikiye ubwo bwicanyi
Radio Inzamba ntitwashobye kuronka kuri telefone yiwe ngendanwa Musitanteri Cesaria Nizigimana kugira ngo twumve icavugwa ku bwicanyi yagirizwa kugira mu ruhara
Inzamba
Radio Inzamba tubandaniriza makuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu abantu barenga 15 nibo bamaze kumenyekana ko abantu uyu mugera wa COVID-19 mukiringo cy'indwizibiri ku mutumba wa bwayi mu ntara ya Cibitoke amakuru dukura muri iyo zone ya Mugina yemeza ko abo bantu banduriye ico kiza mu gikorwa cyo kugandarira wahora arongoye umutumba bwayi abanyagihugu bakaba bafite ubwoba bwinshi kubera abanduriye ico kiza batera biyongera ido nido na varahimuco
aba bantu batowe umugera wa COVID-19 inyuma y'ikigandaro bagiyemo cyuwahoze arongoye umutumba bwayi ariwe Jean de Dieu yitavye imana kuwa 30 myandagaro uno mwaka nkuko amakuru dukura kuri uyo mutumba abivuga ikigandaro c'imisi indwi citabwe n'abantu batari bake bo kuri uyo mutumba bwayi wa zone buseruko umwe mu banyagihugu bo muri iyo komine ya Mugina asigura ko benshi mu bitavye ikigandaro bene kuganduka kuri uyo mukuru mutumba bamaze gutogwa COVID-19 agasaba abajejwe intwaro kurungika umugwi ujejwe gupima kugira hamenyekane abamaze kwandura
nakuri twebwe ibintu biriko biraba ku mutumba wa bwayi nukuri nakajereza byatiyobeye amakorwa nasiga yanjye ubuhede segiteri yabuze mama wiwe hati nisiri nawe atarapa umuryango ucuza ku kigandaro abantu baje ku kigandaro n'abaje kuganduka mu bari mwinshi ariko batora COVID-19 rero twasaba nimba bishoboka abategetsi baraba ukuntu bojana umugwi jeje gupima upima abantu bari ku mutumba w'abantu bose bashobora kuba bashitse ahantu hanyuma hamenyekana abagwaye n'abatagwaye
tubibutse ko no mu zindi ntara ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19 bidasiba kwiyongera Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Cibitoke kugira tumenye icyo bagiye gukora kugira bakingire abanyagihugu bo ku mutumba bwayi
Muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu habona ko ibintu bisa n'ibitera byunyuka aravye abantu baguma abahitanwa n'ico kiza cha COVID-19 mu Burundi agasaba umukuru w'igihugu wenyene gufata ingingo ruhasha nzijanye no kurwanya ico kiza bibaye ngombwa agabogoza abategetsi batavyifatamo neza bitabaye uko umukuru w'igihugu na leta yiwe nibo bazobazwa amarira n'amaganya ariko aterwa n'ico kiza mu Burundi tega amatwi muganga Yohani Minani
buru munsi turonka inkuru mbi z'abantu bariko barapfa ku bwinshi mu gihugu cacu cy'u Burundi mu ntara zose zacu mu makomine nka yose abo bantu bicwa n'ikiza COVID-19 birababaje cyane kubona leta yirengagiza icyo kiza ikagifata minenegwe kandi ari kiza kirimo kirahonya Barundi n'ibintu byoroshe kugwanya iki kiza COVID-19 na cyane cyane gutangura gucanjisha abanyagihugu turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ugambere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganje ngo arafise ekipe tekinike bimwe yabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda iki kiza misi yose asabe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuba mubwire birimo biraba kwitikiza naho kigeze afata inkoni y'umukuru w'igihugu mu rwanda kiciza atanga amategeko akwiye kandi ntabanduka nako akombora uwo muntu wese adakurikiza ayo mategeko y'urwanda cya covid 19 kandi wakabira musubirira n'umushikiranganje w'amagara y'abantu nawe nyene akabura ntabishoboye amumfukuze ashiraho ubundi kuko zaho gutuma abana batanga itegeko ry'amabwirizwa kuzokurikizwa yigishwe kuva kuri president ariwe yatanze gushika kutwara umutumba bitabaye uko ejo ubusa bimwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari president wonyene yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura
amagara y'abantu tuyabandanirize mu gisata cy'indero mu gihe umwaka w'ishure 2021 ushira 2022 watanguye kuri uyu wa mbere amashuri amwamwe yo mu ntara ya Kayanza na cyane cyane yafise indaro ivyigwa ntivyatanguye uko vyategerezwa kuko abanyeshuri batonze badafite icyemeza ko bipimishije umugera wa corona baca basubizwa inyuma kugira ngo baje kwipimisha ku turere tw'ubuvuzi tubegereye naho biruko mu ntara ya Muyinga hoho abanyeshuri biga baba mu ndaro baritabiriye akama ko kwipimisha umugera wa covid 19 kuko amakuru atandukanye ava mu burere bw'ubuvuzi bwo mu ntara ya Muyinga vyemeza ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Josephine Jean Sekunzimana
Muntara ya Muyinga haracari bake bake umwaka w'ishure warenze utangura batarashobora guheza kwipimisha aho bibonekeza n'ubu ko bitaro bimwe bimwe by'amakomine y'intara ya Muyinga nkuko amakuru radio Inzamba yaranse avyemeza abatari bwashobore gupimwa ngo nabagiye barakwega amaguru bagashima kuza ku munsi wa nyuma maze bakahurira ari benshi ugasanga ntibapimwe bose ugasanga ntibapimwe bose nkuko bamwe mu bapima mu banyeshure babimenyesha ariko ngo naho biruko uno munsi ngo nta benshi batonze kwipimisha mu ntara ya Kayanza naho mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku bitaro bikuru by'iyo ntara hibonekeje imirongo miremire y'abari baje kwipimisha bagizwe n'abanyeshure n'abigisha iyo mirongo yari icibonekeza kushika n'inyuma ya saa sita z'uno munsi nyene aho mbere na bamwe mu banyeshure bagiye gutangura amashure shingiro bava mu ntara za kure bari baherekejwe n'abavyeyi babo ibintu biri uko mu gico gikorwa kuri abo banyeshure n'abarezi babo catanguye ku munsi wa gatanu y'indwi iheze bitegekanijwe ko kizorangira kuri uyu wa kabiri hakaba hari abavuga ko iyo minsi yari yategekanijwe ico gikorwa ishobora kurenga abarezi bo muri ayo mashure y'indaro nabo bavuga ko badategera igituma bahamagariwe kwipimisha ku gahato kuko inyuma y'imirimo yabo baca basubira mu mihani wabo aho bashobora guhura n'abantu banduye canke batanduye mukamenya ko iyo ntara ya Kayanza iharugwamwo amashure atanu afise uburaro
Kadiyo Inzamba tukivuga makuru ajanye n'indero ngo imyidogo n'imyishi ku bavyeyi barereye ku ishure ryigenga Sunrise School ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu gihe iryo shure ryategerezwa gutangura umwaka w'ishure nk'ayandi kuri uyu wa mbere iryo shure ngo ntiryuguruye imvo ngo nuko ryugawe kuko ridakwisha ibisabwa abo bavyeyi bakaba basaba abarongoye iryo shure hamwe n'abajejwe intwaro gutorera umuti ico kibazo n'inkuru tubaza Blaise Nijimbere
Ibikoresho byose byankenerwa byari byateguwe biragugwa abana baritegura gutangura ivyigwa bajanye abana kuri iryo shure abavyeyi bavuga ko bari bazi ko Sunrise School ishure ryigenga ryo mu Rumonge ryugurura kimwe n'ayandi umwaka w'ishure mu nyuma abavyeyi baronse ubutumwa ko abo bana batiga kuko ishure ryugawe ibyo bikaba byarabaje abavyeyi kuko n'abaserukira iryo shure batavugisha ukuri kubibuze kugira iryo shure ryugurugwe
rero twebwe biratubabaje rwose ku buryo tubona yuko abana bacu bagiye mu barabara ikibaje rero nuko ubusanzwe arongoye iryo shure ntagomba kuvuga ikintu na kimwe kugeza ubu ntituzi impapuro zibuze ukuntu zingana ntituzi izo mparatasi ubushikiranganji bwamutumye uko zingana ubu ntitubona icyo tugiye gufata ntituzi yuko abanyeshure bazoguma mu barabara ntituzi yuko n'umwaka batazokwiga ntitubona iyo baca bajyanwa na cyane cyane ko iryo shure ari ry'abigenga
amakuru ava ngaho akemeza ko umushikiranganji w'indero ari we yahagaritse iryo shure ariko abarongo iryo shure ngo ntibaretse gutoza amafaranga y'ishure baranasesaguza abavyeyi bagura ibikoresho by'ishure kandi bazi ko hari ivyo badakwije bagasaba abajejwe intwaro gufasha kugira abana basubire ku ishure
rero twebwe ico dusaba twasaba nka buramatari w'intara ya Rumonge yuko yodufasha twasaba yuko yodushikira hejuru kugira ngo kumbura abana n'imiburiburi ntibaje mu ibarabara kuko kandi nagahombo kanini haba kugwaruka haba kuri twebwe abavyeyi haba cyane kandi ku gihugu nyamba ari ingingo zifatwa n'izifatwa nyamba ari birondorwa n'ibirondorwa mugabo abana babe bari ku ishuri
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hari amashuri y'abigenga yo mu ntara ya Rumonge yagiye arugagwa ahanini nahogwa kuba adakwije ibyangombwa cyane cyane impapuro zisabwa zerekana ko bakora bemewe n'amategeko radio inzamba twarondeye userukira imbere y'amategeko ishure Sunrise School ariko ntiyashoboye kwitaba co kimwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Mitunga abavyeyi basaba kubafasha.